I haven't been part of a team since I was with the Four Peters.
Whoa, 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 step,